Kei te kimi ngā pirihimana o te uru o Tāmaki Makaurau I te kai hautū I te waka he aiki ngā kōrero I tuki atu rā ki tētahi taiohi I runga I tana paparetireti. Kāre te kai hautū I te waka I whakatū I tōna waka kia kite ai pēheara te taiohi. I te eke a Jacob Pakura, te kaumā ono ngātau I tana paparetireti I te huarahi o Rua I New Lynn I Wainganui te haurue I te tekaumātahi karaka me te Wainganui pō I te pōhoroi. Kātahi ka tukia ā ka oma atu te kai hautū. I kitea a Pakura I muri tatatonu mai I te Wainganui pō e mauri moiana nā wairā kamate I roto I te hōhipera.
This person hit Jacob and they left, they hit our family. They don't know what they've taken away from us. They don't know what an awesome person he was. How much he loved life. Jacob loved life. He loved living. Our biggest question to this person, the person who did this, is why couldn't you stop?
Kei te tirohi a te tūpāpaku o Pakura I tēnei wā, ā, hei te roanga o te ahiahi nei ka mutu tērā mahi. E aki ana ngā pirihimana I te hunga e māta, he mātauranga o rātou, e pāne ki tēnei take ki te whakapuaki kōrero ki te manatū pirihimana tūtata.